fela. Ntshutele ke mwana hita hukle. Uwile mbona na hirana ga ke rate majerini. Ke motho le dipina Isin jelly o dira matlakala ke go botsa gore o irang. Gantsi ga o tswela ke go raa ke re helang. Ke tsena bantebele ka bachama. Ntswela phantsa tlapa ye reng phapa. Ja rice ka segwapa. Wetse ke ja dilo go mo kaka. Shamulani wa bana. Batla go fela kwa silonga. Ke manganga.
Tsakana ke go tshasetsa o ja monate ka kgotlha borota. Lofo ye brown, lofo ye white. Monate wa ditsebe golobo. I'm the ham, some yellow bone. Gotta be like the rack them all. These boys still hate me though. Try to share cause go under dope. Hate pizza, yeah, mushroom. When I eat it, I get moody. All I want is pop and bright. When I eat it, I feel good. I'm hot and I'm cold. That's really how I roll. Hey, say, how I roll. Please don't blow my phone. Phone calls this dress I'm all. Unless give my ID kind of bad. And that kiss then we own.
I'm gonna knock it down. I'm gonna knock it down. Ke motho le dipeanuts Isin jelly o dira matlakala ke go botsa gore o irang. Gantsi ga o tswela ke go raa ke re helang. Ke tsena bantebele ka bachama. Ntswela phantsa tlapa ye reng phapa. Ja rice ka segwapa. Wetse ke ja dilo go mo kaka.